bahariwe abarundi ba mahanga banyakubahwa naje muserukira ibimenyesha makuru bitandukanye namwebwe musanzwe mwaje gukurikirana kino kiganiro twagomba ubwa mbere na mbere tubaramutse ko mwashoboye kwitabira ubutumire bwacu bwo kugira ngo tubiganire ingene ibikorwa by'abarundi ba mahanga biriko birarangurwa rero jewe nkuko banyita Japhet Le Gentil Ndayishimiye nkaba ndongoye urwego rwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi muri make rero diaspora ndundi kubona turi ngaho no munsi si twebwe twenyene mubona ngaha mugabo n'abarundi isinzi bitabiriye ubutumwa bwa leta bwa mabuba uko umwaka utashe mu kwezi kw'indwi ico bise indwi yahariwe abarundi ba mahanga muri iyo ndwi rero hariho ibikorwa bitandukanye abarundi ba mahanga nabo bwabo bitunganiriza hariho inkino hariho kunezerwa hariho abaririmbyi hirya no hino hariho imipira hariho abahiganwa uno munsi nobabwira yuko mu gihugu cyose hariko haraba ibintu bitandukanye ariko rero ibikomeye uwo turi kumwe twafatanije ku gutegura bino bintu araza kubitubwira uko bitegekanijwe mugabo jewe ku ruhande runyerekeye murazi yuko diaspora ndundi n'ikintu novuga ko ari gishasha kimaze imyaka novuga cyatangiye mu mwaka w'2008 abantu benshi bakaba bataramenya neza ingene diaspora ndundi itunganijwe ari nacyo gituma ari akajyo keza ko guca ku mayange kugira ngo tumenye neza icyo diaspora ndundi bisobanura tukababwira yuko diaspora ndundi ni uwo murundi wese aba inyuma y'urubibe rw'u Burundi mu kiringo ahabwa n'amategeko ya leta yo kujya gutembera hanze cyangwa kujya mu kazi ka leta ni ukuvuga hano tukunda gufata ku mezi atandatu icyo gihe rero iyo umaze kurenza icyo kiringo uhinduka umurundi aba mu mahanga kuko ucuronka adrese yo hanze uno munsi rero tukaba turi hano dushaka kubabwira yuko diaspora ndundi ifitiye akamaro kanini igihugu cy'amavukiro kubera yuko tuzane ubumenyi tuzane akanovera tubona muri ibyo bihugu by'amahanga ikindi nacyo no kugira ngo twerekane ishusho nziza y'igihugu hanze tuzane abagwizatunga maze tugire akarusho tuzana tukerekana nk'abarundi ba mu mahanga icyo twakwita mu kinofunofu les investisseurs abagwizatunga ikindi nacyo novuga yuko ari cyiza nuko tugwiza abagenzi kuko iyo umaze kugwiza abagenzi nabo baraza kuraba huba bakagira n'icyo baguterereye kugira ngo habe ubucuti bukomeye turanaserukira abarundi bari hanze mu nzego zitandukanye mu gihe badashoboye gushikira inzego ziserukira leta turagerageza kubafasha kugira ngo bashikire izi nzego za leta y'u Burundi bakora ambasade n'ibindi bisata bya leta bikaca biborohera nk'akarorero novuga yuko nk'abarundi dukorana na leta aho badashobora kuronka ambasade barakorana na diaspora ikacikugana n'inzego za leta inzego za leta zikaca ziborohereza amaviza bakayaronkera kuri aeroport icyo gikorwa rero uno mwaka cyagenze neza cyane kugeza aho twavuze tuti ni ukuri iyi leta ni leta nkozi ni leta mbyeyi ku buryo umuntu yasaba uruhushya rwo kuronka viza i Burundi inyuma y'amasaha atarenze atatu baba bamuhaye inyishu yuko bamwemereye kuzoza gutora visa kuri aeroporo y'Ibujumbura. Murumva yuko turiko turakora neza. Twebwe rero dukorana neza na Leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Ari nacyo gituma Abarundi bamaze gushika hano mu Burundi baba 400,000. Abo nabo tumaze kumenya bari hano mu Burundi. Ubu rero twovuga yuko iyindwi hari Abarundi baba mu mahanga ni nk'iya mbere tubonye Abarundi bitabiriye ari benshi ari isinzi. Tukaba rero twashatse kubabwira yuko uyo murundi akiri hanze yiteguye kuza nanyaruke kuko n'ubu turacabarindiriye tubanenye tubatera kamo baguma baza none munsi numvise yuko hariho benshi bavuze yuko buriya indege bariko baraza abo bose tuguma tubakira tugasaba rero abarundi bari ngaha nabo mugume mubakira n'ugweze mubafata mu mugongo mu migambi itandukanye baza kurangura. None muti hari ico abarundi baba mu mahanga barangura mu gihugu nibyo birahari. Uretse ibyo mugenzi wanje aza kubabwira no bamenyesha yuko hari nk'ibikorwa bitegekanijwe hari nko kugurura iradiyo shasha y'abarundi b'imvukira za Cibitoki bizoba itariki 23 mu minsi mikeya tuzoja kugurura iyo radio mu Cibitoki bizoba itariki 23. Murumva ko bihimbaye kumva abarundi baba hanze bishingira iradiyo uno munsi kaba isamirana mu ntara ya Cibitoki. Hari n'ibindi bikorwa byinshi biriko birarangurwa. Hari amavuriro yubatswe ya kijambere nk'ivuriro rya Kigutu birangumurarizi novuga yuko hari ivuriro rya kijambere. Hari n'ibindi vuriro rishasha bagomba kugura ngaha mu Gisagara. Hari amahoteli atandukanye. Hari abakora ibikorwa byo kurima kijambere, kurima no korora. Hariho ababumba amatafari ya kijambere. Ni ukuvuga ibintu bikorwa hano mu Burundi n'abarundi baba hanze ni ibintu byinshi cyane. Ari nacyo gituma twasabye yuko haba icyo twita statistic kugira ngo tumenye ibikorwa bitandukanye birangurwa n'abarundi baba hanze. Icyo no bamenyesha nuko muri ibi byose tubona ngaha mu Gisagara by'ibidandazwa amaduka n'amaduka makeya atarimwo ukuboko k'umurundi aba mu mahanga bisobanura yuko umurundi aba mu mahanga arafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Rero yovuga yuko muri ino minsi rero ikindi gihambaye tumaze kugera ko nuko twashoboye guhuza abarundi bose baba hanze mu budasa bwabo abatinya n'abatinyuka ubu bose basigaye babona yuko diaspora ndundi ari diaspora ya bose. Si diaspora y'Abahutu, si diaspora y'Abatutsi, si diaspora y'Umugambwe, si diaspora y'Amadini, ni diaspora y'Umurundi wese aba inyuma y'imbibe z'Uburundi. Nikimenyamenya nuko baje bose mu budasa bwabo ngaha mu gihugu. Uno munsi rero tukaba twifuje rero kumuha ikaze abamaze gushika. Turindiranye ugweze indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga izokugururwa icese na Leta y'u Burundi itariki 27 gushika itariki 2023 z'ukwezi kw'indwi. Hanyuma inyuma yaho turazi yuko hariho amatora azoba muri diaspora ndundi kubera yuko jewe nari maze imyaka itatu ndongoye ntorewe kurongora urwego rw'abarundi baba mu mahanga ku isi yose mugabo nkaba naramenyesheje yuko ikiringo nari maze gutorerwa twashitse ku bintu bitari bike kandi byiza turaba twasabye yuko nka kujya twabyiyemeje yuko diaspora niya twese abandi bitoze nabo nyine tubafate mugongo jewe nkabandi kwiyandikisha mu bazongera kwitoza ariko abazokwitoza bagatogwa tuzobafata mugongo kandi tuzobashyigikira kandi twarabonye yuko hariho abasore n'inkumi abashinga n'abapasoni abagabo b'incabwenge bashobora kubandanya ikivi aho tukigejeje ibyo tumaze kurangura biraboneka ko ari byinshi kandi byiza kujya guhuza abarundi baba mu mahanga si ikintu cyoroshe n'igikorwa gihambaye kuko umurundi hanze arashoboye wese uwo wese arashoboye kandi si wa wundi upfa guta mu ndasa nongeye gukengurukira meri ya Bujumbura yaduhaye kino kibanza kugira ngo tucicaremo twongere tuganire na bene wacu dushimire cyane cyane ibanki y'ugwaruka yaje kudufata umugongo kubera iki banki y'ugwaruka twashatse yuko tuba turi kumwe hano muri kano kanya nagomba ndabibutse yuko uno munsi turafise abo twokwita abajeni muri diaspora ugwaruka ruriko rurakura muri diaspora benshi ni babandi bubaka ibiraro bikomakomeye muri za Atlanta muri za Sydney New York ni babandi baba engineer bubaka ya ma glacier muhora mubona ni babandi bubaka ubwato bufise bugerekeranye bugera ku ma etage 10 abo ba engineer rero babarundi n'abantu bakomeye ni babaganga musigaye mwumva babitumwa ko bakomakomeye bakora i Paris bakora i Londres bakora ahantu henshi hatandukanye ni babigisha bigisha muri za kaminuza zo muri Amerika zo mu bindi bihugu bikomakomeye ugasanga ni babasirikare n'abakozi bakomeye b'amareta yo hanze ariko wagira gutya ukabona umusirikare akomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umubajije ati mbe witwa nde ati nitwa Nahimana ibizo bibatangaza turafise abantu b'injyamunyu bakomeye bakomeye cyane turafise ugwaruka rw'abacreateur rero ubwo gwaruka uno munsi batubwiye yuko bashaka kuza mu gihugu bazana ubumenyi ba ariko iyo bamaze kugera hano mu Burundi bakeneye abantu bakorana kugira ngo bazane ya migambi mu gihugu twarabye rero dusanga leta nko ziretabye yakushyira banki y'ugwaruka kugira ngo ugwaruka bwo muri diaspora nabwo rushobore kuronka uburyo bwo gukorana n'ugwaruka rw'i Burundi ngico icyumviro nyamukuru cyatumye twiyumvira gukorana n'iyo banki icyumviro nyamukuru cyatumye dushaka gushyira ugwaruka imbere ni ukugira ngo duteze imbere imigambi y'iterambere muri wa mugambi bise Plan National de Développement rero nkaba nkengurutse nshimira abanyamakuru bose bashoboye gushika hano nkaba nongeye kubakengurukira ndabasaba ko uwaba afise ikibazo ubwo turaza kugisubiza ikibazo icyo ari cyo cyose turiteguye kuza kugisubiza kugira ngo dutange umuco w'icyo kibazo cyose muba mufise ku muzirikanyo murakoze.